na woda su ikura ye bra so se wo ba be chire chire ye e wo ya disua na afi ye hunu senia ye nyankopon no sitie ene ne boshe ahowo awowo edimaye na gia wo se ye gini die if you said ye wo kan bia wo yo na enye ye ebri so nko bra wo bo ade e dia be pem ne ena ne nsemu a waka nyina abamu ye nana no ma wo she wo bo nyina odi suo enu nti wo ye covenant keeping God ai wo se me no mi enu ye timide ye ho to no so wo se da pam bi an everlasting covenant na ye nka e bo se mu a wo de ma ye wo Moses me di kan 3 dun so ti mu so no wo se na mema me ne wo ne wasefo a ibedi wachiri no apam agina ho agina wo wo na want wo to so mu na ye da pam ma ye wone wasefo a ebedi wachire no nyankopon yame ebosha wode ma Abraham eno no wone ne bepam na ose apam no a wo pam no eye da pam ya pam wa etuo entwa da afei wasane aye won nyankopon sane aye won nyankopon Nyankopon edin edi sei obisa ye nsem bisa ebi wo ha e wo twi no mu na ye bedi kan ye susu ne ma bi ho em se yakan apam e da ye kire kire mu ehuru yi se contract a between two people and as a group of people na yi apam share one eku nipa bi anya na eduru saabre no a ewo eniyama bebre a ewo apam no mu a etwa both parties no afanu no se obia ye dan eye na famu de eno ene apam di nyankopon ene Abraham eye apam na wo se the name of God. She say, "Oh, Baba, be chere ye unyame ni din." Ah, sa letters ene ya wodiama en YHWH. Ah, Hebrew no so omo kan yafe. Na sa we pronunciation ni die. Em say, Jesse, ona awakwadere ayi mu ni betimi aka chere ye. Ah, chere the eternal one. El Shaddai. God Almighty. Now, faith, the name of the person Abraham. Ah, obey Abraham. And so, you be who the D Abraham. No, nah, see any say, and son, the D Abraham. So, nah, see any say, the D and Chirassi, a crown, Susan Swa, a bay, and a war, the war to Dino, and I said, the Dino at home. Na afei ya sane ndi enema mini umi enu ye ba be ba ba mu na afei amu no ne ne shishe ni stages ni niji suo na afei obligations. I said, yeah, I was it. A pam no etchere se, I was a woye. I said, I was a meye. Se me ni wo nya pamwa. And she say, wo mu ni say, dien, ene chase, ye mi e nu afanu nu biya eye, na fe, e boa, e ma, a pam no etim ho, na fe, e nukure die, etimi ye, juma na pepe ye, esu etimi ye, juma e wo mu. Nti onyame edini onyankopon edini a eye yahwe wosi nyame ka kire Mose I am who I am mene ne amene sa edini we sai e na wusi eti ase e na nyame edini no sai na isi e kire yen agidifu samwo nyame mose bisa nyame ni a woka kire no se sa di we na ka kire israel for se mene nyame ne ayam eye unyankopo de na wose se ohwe hebrew kasa nu a eno na wa ma yesa yhwh do a ejina ho e de ema a wo mo e kirase ye yahweh ana ase jehovah sei ene nyame din menu mi enu esi e kire yen e de enkanyan na de ma ye na de na arishimu na ma yenya ewo ni mu se ye hwe ya asase so asetena se ye bubo edi bi a e wa asase so adisuane de amaye ye bu obi te se ya asanto a e de ne ba atiri mu ye ne aye yakanfo ana ye wo gana ne nim abakosem no ye te se ye se eduru brebie na abofi akagu ye so no adifuo ni ho na meema suru oba abesia bi e sore e kan se e ade meema wo ni se monko ama ye beko o yes I'm afi me ma nu se eh ye ni mu ye agwase nti ye ne mo ma ye sori na ye nkonkoko enu nti se din nu da obi aso a wo di ni hutu mi se wo ba mo sipi ta wo nsuro hwe sei na nyame din nu a me ni umi enu ye tie no e de enkuranhye e le de ma ye as a christopher won chire chire mu ni sei won ti ase ye ni sei Uma yɛ fire adwene mra obi amie na ayinu bɔ ma hu sɛ mo to mo ayinu na obi a nkyerɛ na dwɛ wunya mɛ na wo som wo no wo sɛ mene ne amene mene yahwe jehova el shaddai ɛne nea ɛkeka ho almighty god nyame a wo tumi adie nyinaa yɛ ahuna bobiri nyame yɛ keka nya ɔde ne ho osoro ni asase nyame dini no ɛdeɛ ɛne ka kyerɛ wo o kristo
me ɛda me nkaka
yo ye tie wo
meme deɛ nyame tie sɛ ne sɛ onyame yɛ onyame a ɔne na osoro ne asase ɛyɛ ne deɛ ɔne na bɔ yɛn ɔne na tumi nyinaa ɛhyɛ nase ɔne ne onyame a onim ahyɛseɛ ne awieyɛ Oni ne onyame a abodie nyina akoto no. Oni na wonim dachi ahyase ne awieye enyame. Sese nechi nechi ne nanim obiara ni bo.
Ndo wase men so so.
Aha,
na ku ya kirekire mi kire se ohunu se de onyame sitie. Na tura bi na se bi e wasa asisue ukoye insurance a. To say, Oka insurance, and health insurance. Insurance for no dose. It be a fake. It be a somebody in few. It be so you're so good, say. Oka across, say, yeah, the market is a car. Let's swap while come. Yeah, before here. And you won't feel tipped up on uncle insurance. Insurance will be a winning more. Now to know them, no, my wish, you move. Say, ha. Insurance am what dey dey o tsare omo dey omo yeboafo onyame bo ni dey me Abraham so be Abraham be hunu dey woni no e ko contract no dey woni no e covenant no me o anya akwasi afrifa oni obedi uhamo anya kwa kudia obedi uhamo we dey me amene me me nyame a na osu nyina wo me ye powerful God ye everlasting God enu ti ama Abraham ani je ɛno nti ɔde ne honam nyinaa ɛhyɛ contract nti saa na bɛtumi aboa yɛ nso so yɛne nyame ti a yɛsom no ɛda ne ghanafoɔ kɔafoɔ to dwum sɛ awurade sɛ yɛhu a yɛabrabɔ bɛsesa sɛ yɛhu a yɛadwene bɛsesa sɛ yɛnim onyame yie paa sɛ onyame a me nuanom nyɛ bi ne nyamesom a yɛsom no a ayɛ mpaatwɔ mpaatwɔ ayɛ ntɔkwa ntɔkwai ayɛ tirimukan daabi kadi akomɔfa ne bɛsom nti onyame hu yɛ mmɔbɔ na sai ni onyame bi oyi onyame se de aku a chire chire mo na ahia yehowa yahwe enu nti yenso yenyiri ye ho ne nhwe abrabo ye meda wase
yeda eda se nema ni nyina na wa chire chire mo no woni maami kristi wo se onyame a ote hoda ni a wo wo ho ni a ode ni ho wo misa obi ho bibi wo na obi de wo pe no ye wo yi onyame a wo ye nokredi anyankopo oni hwamo de wo ka bia wo yo enu nti saa edini we ena meni umienu yeso enu nti wo se maya wishimu ni anya gidie e wo nyame mu duha disiana se wa wo bisa ye se se wuti di we ya e de na de ba wa dwiri mu e ba wa dwiri se nyame di a ditiri mu or they are what you are about for so. That's a dear years about what I do with dear neighbor. Say, didn't win in our bar, a tray or jiffo. When you're me, I walk off, you're bonny in them, or that's all a boy. Now I say, you are a boon bonny moon and anything. They will see a best such a yagger. Say, I'm a man on a new year, New Year's song. And Unty, a traveling new year, who said, you're not pretty for. Now, fee, young papa will be beyond you. Nyame wo no e na ye som no ye to aso wo no maame that I may know him maame LG White e ka bibi wa ha say nyame a ni di eye ayam no e kire onyame a wo ho da bia wo ho eh no wo ho bre atwa mu na wo ho enesoso na obewo ho daachi te se everlasting God na wo huru ba bia na abakose mu ana se bibia e koso bia nyame wo se ohunu clear die aba die beba ani die gusu a ewo ye ni mu a ye kura ye nwere ho nyame se nyame no e na ye so mu oni bibia enu ti se menu mi enu di e ho todo so a na ye mfa ye ho to wo bia hunu bi so kwa se nia elder kan ni pa be di uhamo nanso onyame na ye so mu no o ye nyame a odi ne bo she so e shaddai God Almighty Yame, awo yi ni huwe di chire Abraham. Na wo yi ni huwe di chire Isaac. Na wo yi ni huwe di chire Jacob. Zen yame no. Wase, yame Ebra, wani Abraham. Eshe, epamo yeno. Idru brebi no. Wasa, eshe, na pamunumu. Na ho ena wo stay ni ho di wo kire bi se wono ne the God Almighty onyakopo tufo e shadai na sabre no Abraham yenim nyame ye ma no si ni wadi nyame frɛ no na Abraham di fie duoson enu wonante nante mu a afena ni fie e kwa anim nyame e hye ne bo Emma Abraham wa nanka wa pani fie ehu ananka ontimi nwo say the almighty one now o enough power to make it possible enu ti nia nanka ntimi nye ho ma Abraham onyame ema ne ye ho wa bra wo ka kire ni say obema no aye enipaku aja na Abraham bi ne say aja de say metimi aye enipaku aja wo say bi nya obi ti ma de na mzu minipa Unyame eshere bo. Na yehwe wose Isaac ya bra wo shira Jacob no. Obo eshadai. Sa nyame ana opapa Abraham som mo no. Ene odi shira e ba Jacob. Na nyame yi ni ho enso so adi akire Jacob. Na wose Jacob so so Yusu sa edinua God Eshadai. If you say na eya dia ne nana Abraham eni no na ne papa Isaac so so aye dey ehu no enu nti wono so so ebebe hu enu nti na etwa me nu mi edu se yenso ye de sa nyame ya ene kirekire ye ma na edi ye ma emutem. God is almighty. I will say unyame eye nyame a wo bibia eye endless riches ahunya dia bibia ni wa oni na odema obia wo gini die na wo ye sitie e de ma no enti unyame e shadai God almighty. Ni adisiano de maye wo han wo chete mu da wo be maye ni yati ase anase disebi apese wo bisa de kan e wo ho ene sei ya mi yi ni ho adi kire Abraham wo yi ni ho adi kire Isaac Jacob ni nyina no o ma wo mu hu ni tumi ene ni ya wo timi ye na mpa so so mi mi ye pa se Isaac ana Abraham be ka kire Isaac e kwan ya wo fa so wo mo se no apa ho se ne ni kwasi ku timi wo nanso se anyame a wo so no no ma ne timti na Isaac nim se anyame no enu nti wo no so so ne ne nante ye na wo shira Jacob no se anyame no na obo odidin edi shira no na Jacob susu behu nu abakosem ne nana e kwan ye fa aso aye wo wo papa ene ni nyina enu nti no so so wa wrehemu no odi ne ho ato se anyame no na anyame no adisua no maye hu se wo se bibia wasa asisu a menu mi enu ye hia bia wo ne na wode ma wona wo ye sitie na wogi ne di de na wode ka wase bisa ene sei se bibia eni ho a ye to aso Abraham anase Abraham ye hwe adisua no ase kenkan Genesis e ho e kura o kire ye nyame Abraham ni din na ye wose eja wa ma de so na afei obeye Abraham enipakuo eja nyame si san din no se udin no won frɛ no Abraham bi Abraham bi ngɛ wo bɛfrɛ wo Abraham if he say ma ye wo father of many nations e wo nyame ka ye so so abam wa ye oye Abraham father of many nations na ni mu e na wo se obehira enipa nyina na ni nyina ni nyame ka aye no eye no kore abam enu nti se nyame aka kire ye se ye mra ni nkyai na wo behira ye ne a na ye kore so wo ka se ye mra ni nkyai na se ye mbone ti se damna mo a obe ma na ye se obe gbaria ya esi sukirema na die nyame ka na ye nokre so oka se ye mfa ye ne aya so ane so amre ye mra mo be sue ya me ko mu adwe ye ne a na eye nokre o mu a ene sen o nyame a osisa Abraham a no ye eja awa ma de so na obe ye Abraham eni pa amai duduo eja se nyame e na ye ka ne ho ase o mu a ewo ha ene sen dien na adisua no e de maye adisua be die nya fi mu e wo ha
me pa cha me wo bi kakra kakra
yo e da yetie
yo ne e menya fi mu ha no kire se ebre bia ni suhuro bia mu no ne a wo be komu no ya na etimi esesan papa papa me mfa ne se wo mo a e ma wo ma wade nyina no mu nya nware ye no na wo mu dini yesronko wonya biibi esombo na wo de wo hukohyemu a esesan odin enu nti Abraham onyankopon frɛ no no obiara onyankopon behyɛ obiara wasesan enti wo change the name from Abram to Abraham e ma ne me bi adanse yesɛ na wo mu dini paa na yɛde frɛ wo mu sɛse ye frɛ wo mo wo mu kunu dini enam so ma relationship foforo bi mu wo kɔ relationship foforo mu a udiri sesa ye ni onyame nyankita ho dia ye din fri Jacob no beye Israel ye din fri Abraham no ebeye Abraham ifi ye ni onyame bia osombo ena ehia sa na mi kwa ku di bon ye ni nso se mi nyame ho kon ni mu onyame no kremu a onyame sesa mi din no amani ye dina eya ebia enhira ema ebo afofro ebia yeni mahuro bebre si adaso atie din dada ne mudia ani ye na ye ni onyame nhia na onyame nkra taemu no ebia ye nyina wotesa ye nyina ye din ibise kani de ani atie no ene ente se abia ne twene se ye ni onyame anya yankofa bi sense ebeye christofo ni ebo asu no ese san aba nti ye din di boye nia no obo nsam de freye no okromfo ah no obo nsam de freye no odwamamofo no obo nsam de freye no san edini ni nyina onyame ase sano ama ye din fofro eno nti ye onyame onyame otese din ye otese abraham din ye otese jacob din no yenso ye ne na hiei ye ne na napam no koyia ono nso obese san din ye manya afri mu no nti a hye me din papa papa
yeda eda se adisuano na wachirichiri mu akyere ye ne nyame ebese timi ase san ye din na afi odiye esi baby a ekro ye hwa jacob so se san no ye israel obra woni nyame bofo enya mpuni mpuno joseph ana efrelu freno sapna pania ono ezo so ose ho anko ye no okoye revira of secrets na nia ehinta ona awaso da ye no ntiasie na ona na ekiremu naomi no ose afa mu friend mara beta eno no ye hwa nyame efa na nasi eso eshira te se ene ma hubo be daniel no ye belshasha ewo asa asiso ono so na bukatneza impreso nyame de ne ye ene ma ahubo bebere eno nti nya elder kanu senior ye sitie bia nyame ebetimi asisa ye na afei wama ye din a obi abo a obeka se o afei die sedie na akwasi tie sedie na odwotie sedie na kwabna tie sese die afei die oye nipa foforo ye nyame nko a ne betimi aye obi bia ni ho a betimi aye na wo se apam no stages sedie na isi edidi eso si onyame ene abraham enya apam ewo enhyehye eto a eto aso emiensa she say every stage ebrebia no na onyame ene abraham apam ho na ohyebukra onyame akachere si won free na sase so won free na family mu na jafie enko bebia wo kire no so Abraham idi so na fe woto aso a o kire de se mene bravo ka kire no no fi wo so o ka kire se o be hira e na fe wo sa kire no na fe wo kire no se wo sa ba biye wo o ka kire se I am the Lord na e hoso so wakachire ni se u descendant ana se wasifo e na sa asase tu wani ehwe e fa ha fa e ko ha nyina bidi wo mo beye dan bidi wo mo ebe ebe mawo enunti nyame a na wo wo no abre bia na na pam no wo hyemu ekna na fe ye duru bre bi o sa akachire no se wo mama mama nyina no we suso ya ye me no ntemu apam twa wo mutwetia na ensasia eye uye hoho wo so no mi nyame me dibe ye dai me dibe ma enti abre bia na nyame ehye abraham ebo anase ne bosha na obi ama no na ohyebu kra ye sei mame na me ye usei ye sei mame na me ye usei we no ye de toto yesu ye ho asen na ye besi aka se ya akwantu a ye tuoi yesu so bo she ben na nyame ene ye hye ana se ensembe na nyame eka kire ye ni a yesu so ase eye boshe ase ye ye diswa edi ye die ebebere ye se ma se misalumu eda ho a edi e na nyame aka kire ye se ye nye a yesu so ebe boa ya mi edi hie ana se ebe ma yetimi edi na kire ni aye parefu edi e na nyame aka kire ye a yesu so ye betu nyina so na ye die ho a ye ho a tebu so if say ye Abraham wa ye nyame ka aye no gidi a onya a wo mu no ti ode ne hoto no so na nyame so so edi ni hambo edi e na nyame aka kire ye obi busa odi enti na wo ye kristo e ndu so wo besu nyame na abe kwa asore memene da na wadi nyame a kire edi enti na edi nyame a kire edi e na nyame aka kire wo edi ensem nkuranhye ensem be no dia ma wo edi e gidi na wo owo di mu
Menka kakra. Me nia misia hua me huo unyami muni se yet. Se udi nyami achinuku ana yete bwani wia simui. And sorry wa how beba be brave. But unyami eye unyami ya sa wode no wohu atunu kromua. Unyami tu charge wo e brain yina. Me debi na me de. Yari mi yari 2004 stroke kwa minyaye chese ne enidaso nyina asa ne minye nidaso esense sene yari ne eye me no sene me kakai mfie du mi 16 years ni na me hwe enete bia mi wo mu a doctor kachem se mensa me 90 minute me fa mensa intimi nye bibia na me hwe ene chese mitimi kona me ba na me nante a na we mami hu se sa wo de wo ho to nyame so ne kure mu a enso hwe ne be ba de but nyame be ma wo kwan a wo de be firi mu ti de mi hu ne se esese ye so nyame ne kure mu ye adebonye for de but sa wo ho wo bone na wo kwa nyame anim na wo ka o nyame de chew enti de meti mi aka ne se ye mfa ye ho to o nyame so ne kure ne se ti e bia no o nyame be twetwa age ye
da man pisiasti Nyame di obeka kire ye no wose modomi amunye dan muni mahyede so hwa Abraham wone no ekọ apam ene Abraham di so edi ka wose firi waje fie ne Abraham firi na jafie okontru ba bi wose fa ugain ba a wonwoye Haifa brabe bo aforie mame na wo bra bo aforie so nyame ni nyame se wase fo nam din sase we be dai ebe ma wo mo odru ba bi wose wo matwa wo twetia na nye me ne ontem apam na asase a wabeye hoho osuoi me ena mi nyame na debe ma wo sa na nyame asreye wakakire wose mumra medi machi tino yesu katire asuafo se mumedi machi na mema mo aye nipa yifo ampa so wo munya agidie di na chi no o ma wo mo beye yesu wafreye sa ase ye mra if say ne mpa ebo mu e wo don enwuma no mu wo kakire asuafo wo shira wo mo no ana wo srama wo mo srema ese yesuafo na chi yesu aye beba no yesu so yentena se yenye kro na fe yenini boshe yesu se di ne mranchem so a o se o wo terapia pii wo ho maye obeshira ye asasi so de ahia ye bia wo de be maye enu ti no se yenhwe na hinie ne ne tene ne ka ne ti nya me yesu wo bosha hu go bebre di maye a ye die wo mu ni se ye ye siti na yaje no adi fe ono ene betumi bibia aye na ye nyagidie wonu ye sitie ma no a onso so ebeshiran enu ti apam no edie ena ewo se woye chefa ewa apam no mu a ewo se woye ene de ewo hene na mesoso me de apam a enipa mienu aye no bia wo dia ewo se woye se de beye na apam no ye hwe Abraham wa woye nukredifo edima anyame ewo apam a woni nyame pam yenu mu enu nti de nyame ka aye bia so eba mu ye hwe Genesis 3 du ngotwe kichemu edun kro ho no a wo ka ase bi wo ho wo se na mahu no bayino se onhye ne ma ene ni fiefo a ebedi na kire se woni awurade kwan so enye tene ne ɛne asɛntre ne ade na urade ama ye waka no Abraham no abaa ne so nti ye nyame aka no no sɛ wo ne wasefo wo ne wo ma me nsɛm a me dia ma wo di so fa kyerɛ kyerɛ wo ma sɛ de ɔka kyerɛ Israelfo no wo sɛ mo fa mo 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 ma so ɛne mo nsa mo fi apunu mu mo pia kwa ɛno na mo nwene ho mo nam kwa so a mo nwene ho baabi a mo fa bia no mo ma me mra nsɛm nyɛ dɛn enimu animu kwan wo baabi a na sɛ mo yɛ saa de a me meye kokɔ na mo so mayɛ mo man na me hyira mo ɛwɔ asase so abɛ nipa nyina hu sɛ ampa mene onyankopɔn saa nsɛm ɛkɔma me ne obi na saa berɛ yi apam a wɔde ama me ne omi edu ɛyɛ apam a ɛyɛ adom ɛyɛ adom ɛna ɔde ama me ne omi edu sɛ yɛm yɛbɛdi saa apam no so na wɔde n'adom no ayɛ den agye yɛ adom a ɛnam kristo yesu so me ne omi edu yɛnya sɛ wɔabaa bɛwudi ayɛ den agye yɛn na wɔse sɛ yɛbu apam no so a na kyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ yɛntie nyankopɔn ɛno nti ɛtwa me ne omi edu sɛ yɛyɛ sitie ɛne gyidi a yɛbɛgye nyame adi ɛno nko ara na afei deɛ wɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛnyɛ no yɛayɛ no ɛno ɛne apam no yɛde a ɛwɔ mu obedience ɛno ɛna Abraham yɛɛ Abraham tie nyame na nea wɔkaaeɛ no wɔyɛe ɛno nti wɔse gye a wɔgyee nyame diiɛ na ɛno nti deɛ nyame kaaeɛ biara wɔyɛeɛ no ɛno ɛna ɛboa no ɛma wɔbɛyɛ agyidifoɔ nyinaa agya na ɛno na ɛmaa nyame hyira no na afei hyira no akɔ so wɔabɛduru yɛ pɛ so onyame abie ne nsɛm ɛde ama yɛ n'apam no wɔ n'adom no wɔ hɔ deɛ ɛhia sɛ me ne mmienu yɛregyeɛ ne ayɛ sitie na afei deɛ wɔka kyerɛ yɛ ne yɛde agye yɛ no na me ne mmienu yɛafa no kwa ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛ papa anaa ɛnyɛ yɛ bɔ yɛ nnwuma bi na ɛbɛtumi agye yɛ na mmom ɛyɛ adom akwa ɛna wɔde dom yɛ ɛno nti ɛha nso ɛno no wofa mu deɛ mefa mu deɛ ɛwɔ se yɛ ɛwɔ apam a nyame ne yɛ apam ɛno no sɛ obi wɔ biribi foforɔ ɛka de ka ho a ɛyɛm sɛ yɛwɔ 3 minutes na ɛyɛ berɛ no aso 10:20
megyere sɛ onyame ne no wɔapam yɛ last week yɛsuaeɛ no sɛ yɛ adaka oya adaka ni wiye na onyame se munko shem ana wose me de me nko no wase won ko wuram a anka nkwaje onyame hyehye ma no no ka ne nsanka sa na yesu so ye no onyame apam no enye ye ya ho odin ne ya papa yo ntino onyame afre yen woni akko sa apam ne dada wono ane don otu anamo na nso apam ne nyina gina ho do me nsa onyame a ode apam no ba se ye nso so yɛbɛyɛ fam deɛ ne sɛ yɛbɛyɛ sitie ama onyame nti ɔse mo adwaman a yɛ mmɔ adwaman ɔse mmɔkorɔ no a yɛ mmɔkorɔ no ɔse ne awu a yɛnni sɛ yɛbɔyɛ fam deɛ nokorɛm sɛ deɛ woka no deɛ a ɛneɛ ne daa nkwa a ɛyɛ apam no nsesɛsoɔ no bɛma yɛ nti onyame deɛ ɔde apam no atoɔ ɛno ne nkwagyeɛ no ɛnyɛ wahoɔden nti na ɔde ɔno a na aba but yɛwɔfa wɔ mu sɛ yɛn nso yɛntena yɛsuba no a mu yosuba ahodo opi yede awu yen efri ye maame efri ye papa ba bi efri ni nyama nkitinkitinkitinkiti si egusu tenamu a ege se ye nya ye fam de wo nyame apam no mu nanso ni nyina mu kura no onyame se ye ma ngunkro no kwan a ono na beboa yen ama ya ye ye fam de no kura mu e wo nyame apam no mu ya ye sitia ma no na nkwaje a ye bia mo ye mo mpa ye da nsresa se be ye fam de no kura mu nda wase
Elder, men fa kakra bi
Elder,
as a free and pay summer school for fraud in your city at the summer school at home, sir. Indeed, Brabetre. Now, what's your wincher? Even a beba at the end of the sea. A one castle choice. So be ye, and I saw when ye. Na me friend or fro, so beba, so uma. No more, what ba? You may dear, what's it? When ya may a dear no. Was some way your form with dear Pierre? Na men so I am the form with dear. Nama near me in a cosenian yame, you know. Into your friend, yame a freno, and your quack will be into a debribi, and an assurance I was a fool. Tino was said, ye yere ye home, nay ye 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 na yamen so didn't nishra, am I das it?
Amen.
Eda Edasin, inti am said, Nuin, you know, a ye. Yeah, obligations no any part two. I said, yeah, I was say, yeah, and then, yeah, into okay, can Abraham, Abraham, yeah, and then, yen, and then, Christopher also, so, yeah, me, apamwa, one, yeah, apam, say, I was say, yes, so, the kind, ye see ye ni Christo, ni nyina, eno en wakika, eno waha, edia maye, eno ye, niya yesu ya eno, en tuwa suwo, senia, yesu ye chefa, yungumu, eno no. Eno nti, maame wa ete ka, ewo step to Christ imu, se, ewo di wodo, edia, ya akume mua, na fe, ye nipa dua yi anase nipa no enya ensakraye na ye nya nyame esu no bia afi wo se apam a eye a wo bia hye ye bo no edad e wo ye mu na nyame apam a wo ka ho asem Hebrew for say I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. Na sa enyama wi na yede edimu na se wotro sa ensemi onyame mra yi so wotro no wo yakoma mu dia se nye ebesisa ya abrabo na sitie ye ene wo som ene onyame a afi ye som no ne die ni die ama ne hu se woni onyame no eno ena ebeye so chedie atresa ba ye yonyame asuafo enu nti etwa menu mi enu se ye ma nyame do ana Kristo do no eda adi ewo ye mu na afi e chere se ye yonyame ma na ikoba saade a na chere se nyame mra watro ewo ya akuma mu ene ye mo maso ifi se ye nam ba bibia ye wo bia Yesu ene ye ban ye bra bra bo ye kasa ye bibi e kesa pa ye ye unyame eba senia obi a oyɛ komfo wonam ba bia wuhu no Yesu ana empo ne dressing ana ne awaye e kire di adanse yesa pa wo komfo a wo som tegare ana wo ye wewo nie wo ye ma obi a hunu won fele ɛno nti ntwasa ye so so ye fere se ye beyi ye nyame ya kire wo bia ye dwumam ni ye bia adi adanse ye sampa ye ni nyame bi wo pam na ye waka kire ye no ye di eno nti ye adisua no no an everlasting covenant ye di be emra so ye titi manu a nyame si obi shira ye ye adisua no asi ye taam aso ye besi ye ntrasi e da kire me bo mpa ye ma ye se urade ma ya wo den wo so nyansa ni die Home concrete to me, I bet you the attenas and was it. Naya yet, near was ye. Said ye, Baya. A shira on the ma, Abraham. Yes, so. What shall we be a my ye, so Christmas ye, babe, or barber fire? Yes, so. Yen Sabbath Campbell shed. Umpire, am I?
Abraham na wodini ye adwuma pi no saa na ye nso na ne dai unama want to aso so afreyen yesro se boye na dum ye so ye nsamre moden boye ho ban fa ho konkro no siesie na brenyina wodwuma wa frey mu no ye bu ye bu adwuma ne se ye adwuma ye trene adwuma ye adwuma wonyame no wa frey mu namo yamfa nsisi afoforo yamfa hwaahwa eho nimo ya so adwuma nim yie na ya ye a shodi nkonkro nim nyam san ho ho ni yesro ene dai because wa tu enim tren na boy edu osuma edi enim nyina san hye wo sa me dai ma ho nkonkro nkosoara nkasa nche wo fidie so we ni adom pi ni yesro odoba yesu kristo di munti amen.
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 Da muni na asi. Jennifer.
Eda free fire da wasi. Zet wodi yafa asabu school yimo. Ya time one ko enti mema mi mama ba test ama ye quick closing remark. Me di asabu school no abebe.
Jennifer me da wasi. Ede fi fa nya min shrawo yeda sisse wa ma ho kwan no nya me afa wo mu achwetre subscribe nya men koso ma wo shrawo ho den nya nsa bitum bia na djum on shrawo me poncho adisiane tofa ni nyina no hwa ase wa na osi onyankopon fre Abraham ba anyankofa titri bim anyankofa a na ebeda nkwagye nhyehye achre ewiase no se wo hwa sa asemito fane dia na chese onyankopon na me na Abraham so e de yenyina kan fre yenyina abanyokofa ehihiemu nyame mwa yen master anyokofa yenkweti yemfi ho yentinam kosi se obeba na obetu yesse nokwafo na yen na nanu nyina akopie nanim onka ye homa ya ho de ebetim dia yesa ori mobro hu na be yen sadenti amen.
Amen.
Me pacho, so sister Angela was so. I best friend said, Angelina was so. I best friend said, "Obe born paye amaye." Me huno, enunti. Master, me mommy Grace Jo. Now I born paye. I share some of the school news so amaye.
From show me a born paye. Eda was say, "Home deura." Yeda wasi nyami tunfo, ye ni adoya anu umedi. Ene humida kono nkono yinsu, so wabu wabu ya anoseba akufoma, ya sinabe shiemu biemu nkwani. Nkwani humida suwe yemu, ane ya kanisa ye yinka udini. Yeda wasi papa pasa udi ya kwa shiemu, ewo ye di sinabe ya sinabe biemu. Papa ya srodi, yesu ya yinina, yesu se urade buwe, ma unkono nka ya hune intime intina ya kume, mune intina yitrimu. Nyefa mwoye mbra, yedi jumedi ya kenyina asha wonsa. Efa de nyina domum ne homedei enhyira bekoso wo wasafo mu ne de nyina yeso se urade blackner asafo me nsanka ye de ye dawase fo watie ye wadomti amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.